ngāta waka, ngā mana ngāta pu, haere mai, haere mai, haere mai rā hei.
Ka tahi pai kino te tūtapa tapa te mamai auehi. Tūru tūru te ao, tūru tūru te pō, mā tūru tūru ana ngā roe mata kei aku kamo mō koutou. Kua riro ki tū o pae nuku o pae rau. Tangi ara te rai o haumātou, e hongi hongi te māpapatua nuku ehi. Kei aku rauti tapu kua nunumi ki te pō, haere, haere, whakangaro atura.
Kei aku rahi, kei aku nui, kei aku whakatamarahi ki te rangi ei. Tau mai rā, whakarauika mai rā, ki roto i ngā whare tapere, i ngā whare mai re o te wānanga o Aotearoa he. Tau mai rā, tau mai rā.
Mai e a te tupua, mai e a te tawhito, mai e a te kāhui o ngā riki, mai e a tāwhiwi ki ngā tua. O i ka taki nā te mauri, ko te mauri, ahua noa ki runga ki e nei Tauira, ki runga ki e nei Tauira. Kia tau te mauri, ki runga ki e nei Pūkenga, ki runga ki e nei Wānanga, ki runga ki te nei te Wānanga o Aotearoa, e takotoa ke nei. Ki runga ki e nei whānau, ki runga ki e nei Tauira, ko te mauri nuku, ko te mauri rangi, tēnei kātau, kaita, kā pūmau. Kā puta te kaupapa o te rā, te putanga o e nei ihu, o e nei Tauira ki ngā taumata. Taumata o te ora, taumata o te angitu, kā eke, whāno whāno, haramai te tōki, haumi e, hui e, tāiki e. Tihei Māori ora ki te whai ao ki te ao maram. Tupu te toi, whanake te toi, he toi ora te toi, he toi i ahumai Hawaiki. Tō purutanga, tō tauwhanga, tō taumuri ki te mana atua, he araputanga ki te whai ao, he araputanga ki te ao maram. E tangi ake na ki o tātou mate e kuariru. Haere rā koutou, ngā mate tuatinitini, ngā mate o te wā. Haere i te ara whānui, te ara i tai e koutou ki te rerenga wairua. Haere i te ara o mātoro nuku, i tai e koutou ki te puka wainui, te whakātō o rehua, te taumata huihuinga o rehua, te huihuinga o matariki. Haere rā koutou, haere rā koutou, haere rā koutou. Nau mai taku manu piki mai rā taku manu ki te taho o te wainui, ki te taho o te wairoa, e ngā tini kā rangaranga. Ngā hapū, e ngā iwi, koutou, ngā uri, o rātou mā, ngā ihoiho, ngā maunga, ngā kare, ngā wai. Kua tāme nei koutou i runga i te reo karanga, o te wānau o te aroa e pāhoa tūnei, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai. Nau mai, haere mai ki tēnei rā nui. Te rā e whakawhiwhi ai, koutou ngā Tauira. Ki ā koutou tohu, i mahi nui e koutou, i ngā tau, a i tēnei tau nei. Ki ā putai o koutou ihu anei te rā. Ko te rā tēnei e whakanui te ae koutou, e tō koutou whare wānanga, te wānanga o Aotearoa e tū nei. E o koutou whānau, e tautoko nei i a koutou, tēnei kāmihi. O te rā ki a koutou ki ngā whānau tautoko. Ki ngā matua, ki ngā whāia, ki ngā tūpuna, ki ngā irāmatu, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna. Kua tā mai ki te tautoko i enei o tātou, kā eke ki te taumata i te rānei. Kā mihi ki a koutou, nā koutou rātou i āwhina, nā koutou rātou i tautoko. I te wā rātou e takahia nei tēnei ara. Mei kore ake koutou, I eke ei rātou ki tēnei taumata I te rānei. Kāmihi, kāmihi, kāmihi. Nō reira, kia rawe te rā e koutou ma. O te rā, hei te putanga o te ihu I te rānei. Ko te kōrero tēnei ki a koutou, ko te kupu tēnei ki a koutou. Takahia atu te ara. Mahia ngā mahi, kia ngi tūai koe I tēnei ao. Mahia ngā mahi, hei pāinga mou, hei pāinga mō tō whānau, hei pāinga mō tātou mō te iwi, kā eke. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
Utia te rito, te harakiki. Kei whea te komako, ki mai ki aha ue, he aha te mea nui o tēnei au, mā kue ki atu. He tangata, he tangata, he tangata. E toru ngā mea nui o tēnei au. O mai tia e te matua I te rangi. Te whakapono, tūmanako, me te aroha.
Tēnā rā tātou katoa, my name is Marina Mane and I'll be your host this afternoon for Te Wānanga Aotearoa Graduations for Tāmaki Makaurau 2020-2021. Te Wānanga Aotearoa family believes in celebrating Tauira success and achievement. However, during these times, we move to online graduation ceremonies for the health and well-being of our kaimahi, Tauira and whānau. Today is the sixth of 14 graduations that will be held online, and in this session, we celebrate the success of Tauira that are graduating with their tohu for Te Pōkaitahi Hautū Kaimahi I ngā Mahi Pakihi. Introduction to Team Leadership in Business Level 3. Before we commence with presentations, we'll cross over to Te Kōmaru, Nepia Winiata, to address our graduating Tauira, whānau and viewers.
E ngā hui a kai manoa, kua tau ki te kara matamata o te wānui o te mātauranga ki te kai I āna miro. Koutou mā I whakaporo riaka kia wākea te ngāo o Hiningaro, Me whakamanoa, me whakamiha, me whakanui katika. Tēnā koutou katoa. One of the great things I love about working in education is days like this when we get to celebrate your success alongside whānau and friends, even though we might be in a virtual environment like we are today. Graduation is a significant occasion for you and for your whānau and something that you should take immense pride in. You have worked hard to deserve to celebrate your achievement, particularly with the challenges that you have faced in this COVID-19 pandemic environment. Graduation is a time to reflect on the effort that went into your successful completion of your program of study and to acknowledge the people who have helped and supported you along the way. Ka rau e koutou e hoa mā. E te wānau Aotearoa, we consider the dedication of our kaiako to be what sets us apart from other education providers, and I acknowledge their work today. Your success is their success. Ka nui te mihi ki tēnā o koutou. We also believe in our vision of whānau transformation through education, and today you make that vision a reality. We work hard to ensure that our tauira are at the centre of everything we do, and for some of you, your journey ends with us today. However, you will always be a part of Te Wānanga Aotearoa whānau. Remember that your learning journey is never complete. Your success today will create opportunities for further learning, and I encourage you to embrace those opportunities with open arms. We've loved having you study with us, and we'd love to have you study with us again, and encourage you to consider the learning opportunities that we provide, either for yourself or for others. help spread the word. Again, I congratulate you on your success and acknowledge the faith you have shown in us at Te Wānanga Aotearoa. I nā kē, te reka o te kai i te miro, ka mutu ka rongo koe i tau reka, ko tau i nāianei, he whanga i tau i kai ai, i tau i whipi ai, ki te whānau, ki tō hapū, ki tō iwi. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
Tēnā koe, Nepia. Thank you for an inspiring kōrero. I hope our Tauira implement your guiding words within their endeavours to further enrich their lives or practice on their educational journey. Ngā mihi. I'd now like to cross over to Vanessa Epiraima, Member of Council, Te Mana Whakahaere, to read the oath for our graduating Tauira of Te Pōkaitahi ki te Hautū Kaimahi I ngā Mahi Pakihi, Introduction to Team Leadership and Business, Level 3.
Papaki kawana ngā tai o aroha, rere nei te au o whakamanawa I te moana nui o te ngākau, ki tēnā tai whānga, ki tēnā kuanga wai, ki a koutou I ngā maunga whakahi, I ngā awa whakatere tanewha, tēnā rā koutou katoa. Firstly, I'd like to acknowledge and welcome you all here today to your graduation ceremony and offer my sincere congratulations to you and your whānau upon your graduation with Te Wānanga o Aotearoa. As the Chair of Te Mana Whakahaere, I take great pride in each and every one of you and the very real changes that many of you have made in your lives. You are the embodiment of our vision of whānau transformation through education. This last year I know has been challenging for all of us, but none more so than you, our tāmaki whānau. Not only have you worked, studied and adapted to new ways of doing things, but you continue to be at the forefront of our battle against COVID-19. Ka nui te mihi ki a koutou. COVID-19 will continue to be an issue for us all in the coming months, and we are regularly reviewing what we do and how we do it to ensure that you, our tauira, continue to receive, no matter the medium, an education rich and the foundations of mātauranga Māori. Today, however, is about you. It's about celebrating with you and acknowledging the faith that you have in yourself and in your ability to design your own future. We here at Te Wānanga o Te Aroha just feel very honoured and privileged to be a part of your journey. So thank you for choosing us. So again, my warmest congratulations to you all. Have a wonderful, wonderful day. You so deserve it. It now gives me great pleasure to read the following oath. I te mana kei runga I au mai, I te kainihira, ara mai I te mana whakahaere o te wānanga o Aotearoa, me te whakatau a te kainihira, ka tū tēnei ko Vanessa Eparaima, te himana o te mana whakahaere, ka whakawhiwhi atu I ngā tohu ki ngā tauira, kua eke I a rātou ngā paiaru o tēnei wānanga. By the authority vested in me, by the council, te mana whakahaere of te wānanga o Aotearoa, and by resolution of council, I, Vanessa Eparaima, chair of te mana whakahaere, award the diplomas and certificates stated to those who have satisfied the requirements of this wānanga. Congratulations again. I'm so pleased for you all, and thank you so much for all your hard work and your faith in us. Please, everyone, honour our graduates with your applause. Kia ora.
E te mana whakahaere, Vanessa, tēnei te mihi. Without further ado, we will cross over to Charlotte Repia to call on our graduating tauira of Te Pōkaitahi ki te Hautū Kaimahi I ngā Mahi Pakihi, Introduction to Team Leadership and Business Level 3, to be awarded with their tohu.
Alex Jeffrey Connor. Amelia Maria Craik. Anna Marie Lynette Roberts. Arcadia Apita Pope Palangi. Caroline Fiona Haku. Charisse Leanne Rex. Chong Yao Bai. Christina Esther Ita'a. Edward Leslie David Tell. Emma Luli. Eva Marie Totari. Fung Leanne Lin. Koi Hua Ni. Wauhua Zhong. Indira Satya Narayana Sakamuri. Irene Marie Vaughan. Jennifer De Castro Entiero. Chen Ting Shi. Che Yung Zhong. Joanne Paulson. Jocelyn Gay Leith. Jun Fong. Kim Sharon Afualo. Len Chiao. Man Ki Beck. Margaret K. Brown. Maria Kalpet Zoglu. Mariana Ben Masters. Mickman Eskarov. Parekafia Albert. Paul Gennaro Jackies Akesi. Pei Jir Ju. Pita Ellen Tabua Tuwere. Polly Edwards. Chi Yue Duan. Renato Noruna Luzen Alves Lomo. Renee Angeline Ratahi. Brian James Fong. Saini Latu Vehikite. Shim Edwin Martin. Sue Teomotabui. Te Oho Māori McClatchy. Ting Fong. Tiziana DiBiagi. Tiny Ann Matara. Tracy Ann Rose Hirawini. Sari Natalie Connor. Valelia Philomena Timo Mapusua. William John Purcell. Wan Jun Choi. Xiong Pyung Che. Ya Li Guan. Yin Pien Li. Yun Ying Tien. Yvonne Flory D'Souza. Zanita Lakeisha Renee Connor. Joel Tai Du. Zhe Ping Pong. Zhang Rin Fu.
E hua mā, that concludes our presentations for Te Pōkaitahi ki te Hautū Kaimahi I ngā Mahi Pakihi, Introduction to Team Leadership and Business Level 3. Please give another round of applause for our graduates to further congratulate them on their achievement and wish them the best in their endeavours. Thank you for joining us today. Hei kona mai, I roto I te ora.
Tuku a te kupu ki a hoki, tuku a te ki tapu ki te rua whetū o te whare. Ko te pō ki te tuarongo, ko te marino ki te ihonui. Ko te tini a tūpae, te tini a rua ki te paumua whītiki nāne te rā, e ko te aho o te marama. Hoa tuki mua ko te paki o rehua, hoa tuki mua ko te paki o matariki. Hoa tuki mua ko te paki o te rā, e whiti nei. E whiti nei kūi, kūi, whiti ora e. Tūturu, whakamaua kia tīna, tīna, hui e, tāe ki e.